Seredefudede Rama. Seredefudede Timatala. Imbonera kure Shirira. Abakenya Rugama, Kenya Zigume.
Ndabakengurukira kungene mwifashe rugabo muri ibihe bihitiye twaciye. Mwarahabereye abagabo koko. Mwaratumwe Uburundi bwubahwa. Kuko yatabamwebwe twari kuvogerwa. Muribuka kandi byari bikomeye aho twabonye abacika ivutu batabakomoka atacho barabona. Twarahuye n'ikiza abanyamahanga baraza bifatanya n'abarundi bampe muke ndamuke barifatanya n'abagumye banga bipfa mutima kugira ngo batembagaze Burundi. Mugabe Imana irafasha Burundi, irafasha Abarundi, baragira urunani, turagwana n'umwasi aratsindwa. Najya rero nyengurukire uwo ari we wese na cyane cyane abagumye banga bakwiye amaboko mu mpuzu bakibandaniriza mu matora kandi mu mutekano ntangere. Twarashyitse mu mayira abiri mugabo duca tugira Imana dusanga turacyafise umuco w'umwizero. Uwo muco w'umwizero nibaza ko mwese mwawubonye. Umuco w'umwizero dufise ngaho i Burundi ni nyenicyubahiro Petero Nkurunziza. Ko rero tukimuvize nitugire umwizero kuko turafise imboneza y'ukuri. Nibyo urugamba ntirwari rworoshye, nicyo gituma habonetse n'incungu nyinshi. Izo ncungu ni ukwama tuzibuka kandi tumenye yuko urugamba rwa demokarasi rudahera, kuko n'ubu mu myaka itanu hazosubira kwa andi matora. Bamwe baterekwa demokarasi dabiyo bariko bakindira hanze aho kuza kwifashanya n'abarundi kugira ngo bakunde nabo babakunde, baze bahengera amatora ageze baze kuyavuruga. Nimwibandaneze mwikorere ibikorwa tuzokwa amatubatsinda nka mbere. Sedefudede Rama.
Sedefudede Umani Tsinzi. Sedefudede Nibakorako.
Nibishoboka.
Ubu rero murumva yuko
akahitiye twagatsinze, ubu turageze ku yindi ntambwe. Iyo ntambwe nta yindi ni ugukorera igihugu cyatubyaye. Ko twikuye umwasi yaraduhanze agateshwa agata, ubu rero tujya duhangane n'undi mwasi yitwa inzara n'ubukene. Inzara irazaragiza, inzara itumushera ukagayika. Dukura amaboko mu mpuzu rero. Umugumye abanga hari hose akura amaboko mu mpuzu ntasubire guta n'umunota umwe ataca ariko arakora. Dukore twimbure gushikaho n'abatugaya basigara batwubaha. Erega umugabo yubahwa kuko afise ahataha, yubaha kuko atariko arasega. Nitwagoma tuzeyinze tuzoguma tugayitse. Ubu rero dukore twikure akagaye. Turi kumwe? Dukore twikure akagaye. Mbere niyo mpanuro ikomeye nubabwira. Ubu igihe cyo kwiyumvira intambara caraheze. Ubu muntu yoba afise agatelefone kuwacitse ivuta agahungira hajya hakujya mu Rwanda, namutera kamo ati bimwe baguhenda ngo hazobe intambara ntibyabaye, Uburundi bwabaye paradizo, nimutahe tubwubake twese twunze urunani rw'intamenwa. naje kandi nje kubakurira ubwatsi kubashimira kongere mwitanze umugambwe wacu mukawubaka mukawuha indongozi ndakengurutse ko mbonye umwizero mwashizemo reka saba imana kugira sinze ndabamara amazi ndifuza cyane kubona mu Burundi atanjyane z'amacakubiri zihari atanjyane z'imigambwe zihari bajya abantu bose bimbura bungirire mubona batagiriyo baca niyo bapfa bayerera nimubashyiremo umutima w'ukunda igihugu kugira ngo ntibasobire kononera bene Burundi aho rero nta bandi bazobikora atari mwebwe nyene bahindure mu mitima bagaruke baje mu buntu kugira ibyo bishoboke abagumya banga namwe mubanza kugira ubuntu mwese umwe wese yumvemwo ko ari umuntu ategerezwa kubana n'abandi neza abo bandi bari mu yindi migambwe niba batera ikibazo murabengenga mwengengane gushika Burundi kiba igihugu cy'Abarundi atari igihugu kirimo amacakubiri y'imigambwe canke y'amoko aho rero ni mwebwe bagumya banga mu bijejwe ndabakengurukiye rero ndabifuriza umunsi mukuru mwiza uyu munsi mwongere ntibagiranwa kuko iyo tutakura amaboko mu mpuzu tukamenya ko demokarasi ifise akamaro tukajya mu matora tugatora mu mutekano tukitora indongozi dukunda uyu munsi ntiwari kubaho none rero ko wabayeho tunezeregwe kuko kuwutera igise waratugoye iyi nsinzi twarose ni insinzi idasa n'izindi kuko twayirose tuyihabiye nicyo gituma dutegereza kuyibungabunga tuyishyigikiza ibikorwa kugira ngo n'abatatutoye baze babone yuko iyi nsinzi yababereye kirumara kuko nitwatera imbere bose bazabatera imbere ndetse noneho nitwataka akararo keza turazi yuko bazoca badukurikira rama abakenye rugamba kenye zigume mbonera kure shirira